tunasoma sasa. Tusome hii hapa inaitwaje?
Timba,
timba,
wagula kushoto,
timba,
wagula kulia,
timba,
timba, timba, timba.